iyo musbadgeli saye waxay awa ba amuri qabsaday ilaahay kama dhaafo aakhira wa jacaylkaaye tan jiirgu aye alla jannooy aawadaana jeebsaday
Allah qadan ku arkan isqosa zai